Tabe sigut singuma sitela kotwa sindi sitelu taliwami sindi siteli sithando sam ndifuna ukuyombona utaliwam ndiyamkhumbula sendifuna ukuyombona utaliwam ndiyamkhumbula khani ndiboleyeni hashe ndiqanda mathafa khani ndiboleyeni hashe ndiqabela intaba insizwa